majozi aje ama nini? Nye hamialiki, mbona mwenzaka nasema napenda lakini yeye haniambii, haweza kashindwa kifungo hata 200 ila hanipigigi, hivi sasema itabida ongee na mimi kini hanisigii. Kusubiri mimi kweli sitaweza.